Mukhtar Shehu Idris yake mata jagoranci. To a gaishe ku. Gaishe ku.